so much worse.
O mai wa mushin deiru.